Excuse me. Nani ya tani scratch ya?
Pumbavu sana.